D-Wine on the board.
Nadinkhumanya, Yesu ngwane yerere kubona nadinkhubonana uchindami wandiwombora nadinadi ndopa zato zandopa zato ndima wane
ine so sumoya
ayokuyimba
ayokuyimba
ndengoso
se aya ndimazu
Najipeleka mtima wose sono wakala
sono wakala
kati mwane Yesu walimo nadi nadi wandilongora kumbola
ene somo mambo se iwe somo ye
yo yo kuyimba
yo kuyimba
Sangwa nadi 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 wane sungire nyengo yose yose wane sungira moyo wane
hey ni sumo mama
sumo.